uwo mugwi uzoshigwaho kugushaka kwa CNDD-FDD yonyene n'intumbero ya CNDD-FDD yonyene umva hari neza y'igihugu izobirimo nkuko nanimeje kubivuga iyo wizo nshingiro rikomoka mu masezerano y'Arusha kugira rihinduke mu ngingo zimwe zimwe zategerezwa kuba mu mwumvikano w'Abarundi nao itoba cyo bita referendum mugabo abanyapolitiki bose mbere n'abafise icyo baterera abo bose mu buzima bw'igihugu bakagira icyo babivuze ko muri buke inama abasenyeri bigeze gutegura bigahuza abanyapolitiki bashyiraho amategamere adaharanira ibyiciro bya politiki imigambo itandukanye igahuza parlema igahuza leta igahuza sena ni kuriya byategereza kugenda kugira ngo igihinduka gihinduke kubera ineza y'Abarundi ariyo yashizwe imbere muga ntigahinde igihinduke kubera intumbero ya CNDD-FDD n'inyungu za CNDD-FDD zonyine ivyo rero sivyo biriko birakogwa nta kunywanisha Abarundi rero bizozana nta gusimbataza intwaro rusange rero bizozana ahubwo intumbero ni iyo gusenya amasezerano y'Arusha n'amabi yose bijyana amabi navuga amakuru makuru nuko iserukirwa mu ntwaro y'inkehwa dufatiye ku bwoko n'imigambi mito mito bizoca bifutwa iyindi ntambamyi nyamukuru izoca iboneka nuko bwa buringanire bw'amoko mu nzego zijeje umutekano abi Arusha bari bumvikanye ko kugira abaci bakinge babuze ku Ihonyabwoko rya marigiramira igihugu ritosubira bizoca bifutwa hanyuma ikindi hariho ibitegeko bisabwa mu gutora amategeko ya nariya turavye uburemere bwayo canke icyo amaze mu gihugu ibyo byose nibyo bagomba guhirika tutiriwe turahogora uwo mugwi uzobushizweho muri ibi bihe ugashirwaho n'intwaro dufise ubu ntaci zizozanira igihugu uzobuje muri ya ntumbero bamye berekana kuva na kare yuko batagomba ko amasezerano y'Arusha abandanye azaba baje gusenya amasezerano y'Arusha rero n'ingorane mwese muzi tuzozisha zikurikira.